Silole. Jamani, mmemwona Silole? Silole anafaa kuchukua nafasi, anafaa saa hii. Tumpige chini Homi 3D. Anafaa saa hii. Tunatoka Mombasa, tunakuja Igunga.
Asante sisi baby.
I'm a king of my soul.